noma ngikhuluma ngezilimi sabantu nezingelosi kepha ngingenalo uthando. Uthando alesikukumbezi uthando alusikabisi uthando luyabekezela uthando lomnende. Abuko ukwesaba othandweni, othandweni kepha uthando lukhona izinto zonke. Uthando alusikukumbezi uthando alusikabisi uthando luyabekezela uthando lomnene. Noma ngikhuluma ngezilimi sabantu nezingelosi kepha ngingenalo uthando. Ngithusi elikencisayo nensimbi encencisayo uthando alusikukumbezi uthando alusikabisi uthando luyabekezela uthando lomnene. Oh, 20, oh, 20, oh. isn't as okay. Okay, yeah, guys, I just wanted to keep it nice and short. I just wanted to be, you know, psh, 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 in and out.